kāti kei te harikoa nā māngaia iwi tai ātina nā tuke te hui ahu moana I te motiki whakatū. Kia horaina I te minitana take, tautiaki a nā tini a Tangaroa, te pūrongo anga whakamua. Hoi anō kā hore he kiko o roto mēnā kei te noho tārewa tonu nā whakaaro o te iwi mo te ture takutai moana.
I tautoko katoa ngā māngai a iwi ki te pūrongo I horaina e te minita I ki moa I a rātau I te rānei. Kei te ori te ano o rātau whakaaro o te ture takutai moana.
Ki au neina, I waku tūpuna, paka hoki o mai ka mātu. O e tikanga. Nā, hoki o mai ka mātu, mā mātou no he piri piri me pēheo.
It'd be good to have a level playing field.
Ko te whakapono a te minita hau a Phil Heatley, kua taunga ke te ao Māori ki ngā mahi ahu moana. Te mahi kei mua I a rātou I nai nei, he titiro ki ngā ture me ngā tikanga ho.
The seabed and foreshore issue does overlap the marine farming situation to an extent. But marine farming's been going on for a long time now. There's well-respected practices within Māoridom and the sector generally.
Pūtake o te turehau, ko te tikanga, me te whakapapa o tō tātou hapu o tō tātou iwi. Engari, kia mau tonu tātou, te tikanga me te whakapapa o tērā papa mōna takutai, ki tērā hapu, ki tērā iwi anō.
I te tōnga o te rā, kia maunu rāno o te pire takutai moana, a ngā whakabua, ngā whakaaro o te iwi.
Me hoki mai anō te mana whenua kia kāka, hoi nā te mea nui. Ki wā mātou whakaaro, ko mātou hoki te tangata whenua.
Kei te karangahia ngā iwi o te pare hauraki, whakatohe me te whānau apanui, e tahi hui, hei whakatakotu I o rātou whakaaro, mō te ture takutai moana. Joe Glenn, te karare.
Kei te ani pātero o pūkākāri ki mō nā tika o nā hapū e pāna, ki te whakakorenga o te ture takutai moana. Kei te āwangawanga nā kākāri ki kei ngaro nā tika o nā iwi, nā hapū me nā whānau, I te mana o nā iwi nunui. E whakamihi ana te tumua ki takirua o nā kākāri ki, a Metiria Turia. I te rōpū tōrangapū Māori mō tā rātau kōkiri te whakakorenga o te ture. Hoi anō kei te mānukanuka ia, e kore te rōpū Māori e āhei, ki te whakamarumaru I ngā hapū, e harai te whairawa, te kawe o a rātau tika takutai moana ki ngā kōti.